mouth.
Yeah, buddy. Here we go, buddy. I'm having a heart attack. Already?
Want to.
He's dead again.
We're good.
At least you make it fun.
Huh?
At least you make it fun.
I can't hear it.
Like that, at least you make it fun. Whoa, 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 whoa
Hey,
that
what's
was
up?
Fucking awesome.
It's awesome because
Whoa!
Of this one.
Yeah. Woo. Holy shit. That was worth every penny.
Oh, my take off instantly. My hands are numb.
I can't feel nothing.
That was great.
Oh, goodness. Oh, man.
I can't feel my hands.
Oh, shit.
That's great.
That was awesome.